care ana na waiaro toru wa fiti atu koe hine marino anae e hine hoki mai na kamate a takureta tsuku atsu takuri ni kia kite toiwi raru raru anae e hine hoki mai ra kamate a Fati fati taku pene Kua pau aku pepa Ko taku aroha Mau tonu anae